What's up? This is the president, Umongameli Wakamazongolo, but you can call me Mongameli M. I've got nothing much to say. I just want to say thank you so much for supporting the content. Esiyiphushayo lana. Siyabonga kakhulu. Siyimongameli Pranks. Siyimongameli TV. Sithi thank you. Hey, awubukeleke manje ubone ukuthi kwenzakalani. Ngiyaphela ngisacela ukubuza manje.
Umane wathi
uma ngaba ngiya e-spa ngifika kanjani?
Ufika apho e-spa?
Eh. Musu ungitshengisa cha ningangitshengisi like how do I get to a spa from here? Like mangisuka la.
Yeah. Oh my god.
Musu ungitshela, musana ungitshela phela. Like ngifika kanjani mangisuka la? Simple, a simple question, it's a simple question. I need a simple answer.
Yeah.
Musu ungitshela, like how do I get to spa from here? Simple question. Please. Don't want no complications.
Si se camera.
I prank.